Amagezigo n'ebirowoozo byo. Beera mwekakafu mu buli ky'okola. Fumba emigaati bulijjo. Gabana ebirowoozo byo. Obulamu bwa kiseera ennyimba lwe lulimi lw'obulamu. Wekyuse mu ddiiro. Siweka. Sumulula amagezigo n'ebirowoozo byo. Free your mind and soul. Sumula amagesiko nebio wozo vyo. Free your mind and soul. Free your mind.